ubhala le expression okanye ke lento ngaphansi ngendlela apho xa sijonga exponents zethu okanye la manani esiwanyusa ngamanani wethu izofumana enjani e positive. So ngu x to the power 3 negative 3 times 5 to the power negative 2 times x to the power negative 2. So into emele uyiqonde ke apha kwinto yoba xa sinento apho uyonyusa khona nge-exponent e-negative, loo nto ifana nqwa ke nobani no 1 over law base uyonyuse ngaloo nto ibenyuswe ngayo kodwa ngoku ibe njani ibe positive. So uzawuqaphela uba kuyatshintsha ke apha, kutshintsha ntoni? Kutshintsha isayini ngoba ibase yakho okanye elaa nani elingaphantsi kwabo liye ngaphantsi. So x to the power minus 3 izofana no 1 abe ngaphezu ko-x to the power 3. So uzawumbeka yena laphindaphinda phaa u-1 over okanye 1 ongaphezu ko-5 to the power 2 okanye ke squared uziphindaphinda kabini. Lena ke sayishiya ingu-x to the power 2 okanye x enyuswe kabini. So times ezipha phezulu ke sifumane u-x squared siphinde siphindaphinde ezi zingaphantsi. So u-5 squared uzawube somqonda kuba ngubani ngu-25 kuba kaloku u-5 uziphindaphinda ngokwakhe kabini usikhuphele 25. So ke ngoku sizawuba no-25 umphindaphinde ngo-x onyuswe kathathu okanye orayizwe ngo-3 uphinde ke ngoku multiply yonke laa ngo-1. So safumana u-25x to the power 3. So singaphinde le nto sigqithe siyenze lula kuba u-x squared ukhona ku-x to the power 3. So x squared umdivide okanye umohlule ngo-x squared zoba ngu-1 kanti yena u-x to the power 3 umohlule ngu-x squared kushiyeka u-x. So zininzi ke ezinye iindlela ongenza ngayo le nto kanjengoba mhlawumbi ke eyona mele uyayisusa ususe le ingaphantsi ushiye phezulu u-x to the power negative 1. So x to the power negative 1 iyafana ke no-1 ongaphezu kobani ko-x. So noba wenze ngelophi uhlobo kodwa into ebalulekileyo uba uyenze ngendlela elungileyo. So xa sike ke ngoku siqonde uba siyayigqibezela ke ngoku sizoba no-1 ongaphezu kobani ko-25 x. So ke ngoku kuthiwa masinike ntoni i-value okanye siyinike ixabiso xa u-x elingana no-2. So siza endaweni ka-x into esizawenza sawubeka bani sawubeka u-2. So sizawuba no-1 over 50 because u-25 times 2 usinika u-50 akunandawo ibe no-x. So uzayiqaphela ke uba loo nto ilula ngolo hlobo ngoba uqale usolve u-x then unike i-value yakhe.